Inyanga yelweti inyanga lapho khona live lifundzisa ngetindlela tekulwa nebucala kusebenziswa buchwephesha kude lobucala lobunjengalobu buphele nya lapha eveni. Libandla lelifundzisa ngalobucala liyachubeka nokufundzisa abafundzi emakolishi laphakeme kuleli ngenzima labangayidlala kubambisa live kulwa nalobucala. Leli bandla livakashele likolishi lelifundzisa ngetechwephesha iEswatini College of Technology lapho lifundzisa khona bafundzi ngetindlela tekuthi nzima yini labangayidlala njengelikolishi lelifundzisa ngetechwephesha kulwa nalobucala. Senior Superintendent Nicholas Jele lobukwethi indzaba talobucala emaphoyiseni uyachaza.
Sibonekwe ukuthi siyi-team lehambisa tindzaba tekuthi awareness ye-cyber esiveni saseSwatini. Sibonekwe ukuthi ake sithagete ema-tertiary institutions noma ke ngoba ngilapho khona kunebantu labaningi labasha and labangibona balikusasa lalelive and ekakhulukati ngibo futhi labasebenzisa dona letebuchwepheshe ekakhulukati akufana nalaba labadzala. Kepha-ke sithi asite kibo sitokhulumisana nabo ukuze silobucala sivele sibunyathele bungakhoni ukuphakamisa inhloko yabo lembi.
Sihlalo kwaleli bandla lelifundzisa ngalobucala Dr. Andile Methula uthi umnotho welive uyakhinyebeteka kakhulu ngenxa yebucala kusebenziswa tebuchwephesha, kungako bakukhanza kumcoka ukuthi nebafundzi bemakolishi bafundziswe kude batokhona kubambisa live kulwa nabo lobucala.
Thine silibandla lesitakwenda nalesikwendako ukuthi sifundzise emaSwati kakhulu ngoba lobucala wena sisilokubanga ukuthi bendeke njengoba usho nje sicala njengalobu bulimete live bangalokho ukuthi le sive semaSwati bese awareness besangake fiki kahle.
Lekisha Gafor lokhulumele bafundzi kuleli kolishi uthi batimisele kubambisa live kulwa nalobucala ikakhulu ngobe likolishi lasha
kutasita kakhulu ngoba sitokhona ukuthola letinye tindlela tekufundza letiphephile nekuthi nathi siphephe sonke sibamba besikolo.
Leli bandla lithi litawuchubekela nakulamanye amakolishi kuba phansi betinkampane kanye nakuto tishelive kude kuncubeke lobucala lapha eveni. Umbiko.